Imbonani ngingubusi Ncama iDVC yakwa Health Sciences ngithanda ukunazisa ngohlelo lokuhlanganiswa kwabasebenzi nokwehluka kwabo ukuze kuthuthukiswe ikusasa lenyuvesi ngo-2018. Esinye seyincomo ze-survey yokuphatheka kwabasebenzi yangonyaka 2017 sidalule ukuthi sidinga ukuthuthukisa izinga lobumbano nokwakha isimo esinokuhlanganisa inyuvesi yonke. Ngakho-ke i-EMC isigunyaze ukuthi kuqale ukusetshenziswa kohlelo lokuhlanganiswa okunekusasa ngokusebenzisana lapho bonke abasebenzi basenyuvesi bezohambela imihlangano yokwabelana ngolwazi oluzosilekelela ekwakhiweni kwendawo yokusebenza enhle kakhulu nengenakho ukucwasana ngokwahluka kwabasebenzi. Ikomidi elilawulayo kanye nabayishoshovu zenguquko naseminyangweni ehlukene enyuvesi bazosebenzisana nenkampani ebizwa nge-Diversity ukuze kwenzwe lo msebenzi. Ikomidi elilawulayo lizoqinisekisa ukuphumelela komsebenzi wonke bese kuthi abayishoshovu zenguquko bazoba usizo olukhulu ekugcineni kwekolishi noma iminyango kanye nomphathi benolwazi olufanele mayelana nomsebenzi wokuhlanganiswa kwabasebenzi. Imihlangano izoqhubeka isikhathi esiyiminyaka emithathu kusukela kuNcwaba 2018 kuze kuphothule ngokuphela kwanyaka ka-2020. Umsebenzi uhlelwe ngendlela ezohlanganisa wena nozakwenu osebenza nabo nsuku zonke emhlanganweni wokucobelelana ngolwazi. Sicela niqaphele ulwazi oluzosatshalaliswa mayelana nezinsuku kanye nezikhathi zemihlangano yokucobelelana ngolwazi nokuthi imaphi amaqembu ahlangana ngaziphi iy'nsuku. Sithemba ukuthi nizokuthokozela lokhu. Siyabonga ngokusilekelela ekwakheni inyuvesi ephambili.